Sharon, erokamano maduong' ahinya. Aparo ni ayira gi weche duto ma Victor wachogo. Adier mar Nyasaye en ni lokruok mar kor lwasi, wan kaka dhano ema wase timo timbe ma omiyo kor lwasi olokore. Kaachiel kuomgi wayudo kaka weche mag ng'ado yiende e yore ma ok owinjore wang'ado to ok wapidhi. Ndalo machon kane wadongo to aparo ka President Moi ogolo slogan kata chik moro mane wacho ni cut one and plant two. Iyudo ka nyasani e yore ma ng'ado yiende gin yore ma ketho kor lwasi. E dho lony iwacho ni kanyalo keto e dhok mayot ni en ni e kor lwasi malo ka nitie onget moro ma oumo piny ma ka chieng' biro to ok ogo piny e yo manyalo wang'o piny ahinya, ma dho ngere luongo ni ozone layer. Koro sama waseng'ado yiende ahinya to nitie muya molil maketho baranget moumo kor lwasi mamiyo koro chieng' gowa direct, manyalo kelo tuoche mopogore opogore magalagala machalo kata mana kaka skin cancer. Kopogore gi mano, gin yore magwa mag rito taka. Ere kaka wan kaka jopiny kata sirikal kata migepe mopogore opogore taka marwa rito nago? Iyudo ka e seche mang'eny wach mar rito taka en wich bar maduong' ne sirikande duto, nikech sirikal ok bed gi pesa moromo ma iketo ne weche mar rito taka. Koro e seche mang'eny iyudo ka ji wang'o taka, to ng'eny taka gi iyudo ka ng'eny kuom gi gin juala. Juala magolo muya molil maketho kor lwasi kod alwora. Mar adek, adwa chaka ajiw jalony marwa mowacho ni yore mag pith ka watiyo gi fertilizer mopogore opogore kata pesticides, fungicides, ma dho Kisungu luongo ni aerosols. Aerosols gi gigolo muya miluongo ni greenhouse gases maketho alwora marwa. To puothe gi bende ka watiyo kodgi e dho nam, to sama koth chwe to luoko fertilizer duto ma watiyogo e yo mok kare to tero e dho nam. Apa ni jawinjo mara, ineno kaka weche ma kamago nyalo kelo sana sana e kaunti marwa mar Homa Bay, weche mag alwora mag ketho alwora osewinjore ayanga. Sana sana gimomiyo ne wayiero Kindu Muslim Primary mondo emomiyo watime nyasi ni mondo wawuo kod jopiny maka, nikech weche mag kunyo kuoyo e yore ma ok owinjore, gi dho Kizungu en unsustainable sand harvesting. Kendo ka wawuoyo sani, wasebedo gi mbekni malit mag kunyo nyaka buche mag kwerewa manotho nene ka wakunyo kuoyo. Kendo yor bende ong'adore kaka penj chop ne nyithindo e sikul, stima osegore piny kendo e gwenge mag Osono. Neno ka bedo reported e news saa ka sani, kata wana ngima mag nyithindo oselal sama nyithindo dhi skul to pol mag stima ogore piny. Mm-hmm. kendo chwado nyithindo. Apani mago gin mana ranyisi mag yore ma wasebedo kaka waketho alwora. Kendo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber ma piny ngima, mana kani wacho ni Saudi Arabia to Kenya waka wagombo ni wabed gi lalruok kod puonjruok ni wane ni to e yore mage ang'o koth nochako go wakanyo, to ere kaka wanyalo duoko nyak mar lo.
Erokamano Nyastiesi Johnson, mabende inyalo medo kaka Uganda samoro osebedo ka ketho alwora.